bana bam andiyonto yokuhlala njengolatata uyilalo waphulukana noma nekhaya mhla wayikhaba ibhekile ngenxa yentsholongwane ndasithatha isigqibo sokuba mna ndiyangena kwigqabelika lokunja ndijiki xa ndingarhabulanga intlungu yami yokushiywa ngumam ekhaya iyandongamela ndililolo into engenabani ngoba ndaziwa njengenxila ndiyinkomo edla yodwa ngoba wasukiwa singeke be nabantwana apha ekhaya ndingulaa tata welalo ungathathelwa ntweni nditsho sekukho indibana yomcimbi esixekweni andimameleki ezam izimvo kuthiwa mandizigcine kum esifubeni nazidingeko ndiyagqitelwa nokuba intinxile into ndiyanqwala ndiphikisi ngoba ezam iingcebiso azamkeleki ndibonwa njengeyoyo yokudlala abantwana esitalatweni kuthiwa owam umsebenzi kuginyanje qha ndithethi ndizibuze ngaphakathi mna ndibotheni kuthi kusenjalo umabile ba ndadlala indima yakhe emzimbeni ndizibone sele ndikhutshwa ngondlova ingeni nakulungi yamaxeko ngoba xa ndibuhlabile ndilawuleli kwaye andimameli ndiqabuke sele ndivuswa ngabantwana ukundithandamisa ndigoduka ndizibhaqe sele ndidlala nabo ugune ebaleni ngabo kuba ndenza ndichulumance xa ndiqhuba amadakane nokuba banditsala ngentlebe na akunani ndiye ke ndidlale nabo ngoba bandiphathele ugcobo entliziyweni nditsho sesidibene singamadoda elali sisinyama ebuhlanti ndithi makhe ndisikele abantwana bayithatha bayiphose njeni bambi ndithi ndisathi ndibonisa ubuntu bangayithathi bandijamele nje emehlweni mna sendiyazi xa nonkalethombi lapha elalini andibinaziphithikezi.